Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Kube injabulo yodwa kuvulwa ngokusemthethweni umsakazo Dr. K online othembisa lokhulu kubantu. Umcimbi obuse emzozi lifestyle everele obuhanjelwe izinkumbi zabantu abavela ezindaweni ezihlukahlukene bebezothamela ke ukwethulwa kwalo msakazo okwamanje ozosakaza online. UDr. Khehlelezi ochaze kabanzi ngenhloso yalo msakazo waphinde wethula nabasakazi abazosebenza kuwona lo msakazo. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngidedele uDr. Khehlelezi na uzwele ukuthi uchaze wathini ngawo lo msakazo ojatshulelwe ngabaningi.
Kumnandi ziyabuya ziyakhala yonke into washo ngizwe wathi siyakhala njengobuzwa mfethu fly motion manje usephethisi mfowethu njengobona kuphithizela namhlanje kanjena kune radio esinayo abathi online radio siyayilontsha okusho ukuthi siyayibeka ngokusemthethweni ukuthi ikhona iDr. K le othi ma ungena ku-Google uthi www.drkonline.co.za ikhona mfowethu ziyabuye yila kusakaza khona ngisho ungizwe nofikile ubathola khona. Right, mfowethu iDr. K umsakazo unlimited. Mangithi unlimited usho ukuthi ayikho into esivimba, kuphela into esivimba inhlamba nobandlululo. Umsakazo mfowethu ovulela ukholo, ovulela i-hip hop, accommodate abantu abasha, accommodate abantu abadala. Uhlelo kuyakhehlelezi lungena from 6 ntambama to 9 ebusuku. La ukusuke zibuya khona. You can say yeah, masizwe indaba yakuthi mfowethu because ekugcineni funa nokwakha amathuba omsebenzi especially ama-shows ange-weekend. I-show yokuqala esinayo nge-weekend ithi yona it's a girls talk, I think yamantombazane isakazelwe eGoli ke leyo. So if you are in Joburg and you are shooting story sami ngiyasazi ngiyakwazi ukusakaza, we can also hire you, but hayi imali enkulu phela because nathi sisazama up until sithole i-frequency. Njengamanje asina sponsor, sizimele futhi asinjani asithathi dangothi sizimele. Mfowethu abantu ababukayo njengamanje ngicela ukuthi if they get this ngicela bayishare. You share to your friends, you share wherever. Ubatshela ukuthi from 6 ekuseni kusuke kungena umemelo nombali umakoti wami lo wesibili. Then from 9 to 12 kusuke kungena nangu uNdlunkulu ehamba nofikile mlomo. So bangene then bese ngo 12 to 3 kusuke kungena uBheshu nomali. Then from 3 to 6 kusuke kungena uNgizwe Mkhunu noV. Then bese kuthi ngo 6 to 9 kusuke kuyimina indumandumane eyadumezizweni. Then nge-weekend mfowethu sinalolu hlelo ngo 9 to 12 okuthiwa usakazane, sisakaza umfana uphetheni noNgizwe. Then after that from 12 to 3 it's girls talks hleli no lethu lo makoti wami lo ogcina no petunia abasakazela eGoli ke bona. Then we still need abantu abazolithatha beqhubeka nange Sunday, we need presenters. So sisazobona ukuthi abantu aba serious angazili. Asifuni umuntu ozolwa nezitha zakhe emsakazweni, asimfuni umuntu olwa nezitha umsakazo wabantu. Sifuna ukuthi umuntu mayilalele alapheke enhlizweni yakhe.
Ugcina abantu umsakazo bawuthola kanjani?
www.drkayonline.co.za. And also in Temnandi ngo Dr. K online, we are bringing in fresh new faces. So new talents, yes, must come through. New talents, we're giving them a chance.
Yes.
So we're welcoming them home.
Thank you so much. Just as a statement, asimfuni umuntu osedumile, sifuna ukuyiqhalela bethu thina bantu. Siba groom mfowethu. Exactly. Thank you mfowethu.